Eh, kurubaha n'ubundi ni ubuhanga.
Yavuze ngo hoteli ye ngo afashije Maroc ngo abantu bagize babe bayibamo
ibase ibase.